It's all cool, baby, it's all cool, baby. No gufata no guteraga cool, baby. Na fool has enough fool, baby. Bega nikukusha kakunichi chutu chede. Yes, baby, you so cool, lunatisha. Kwe no kipita wana pom pom tisha, bro.
No gufata no cool, yo. No guchiru kwa pirato, nanya waje watkwai, na regret for telling you na lengi. Yo, no gutanta danta dento, denda, squee, nuna nyebute. Fata no ku, yo, no ku, yo, no ku fata no ku, yo, 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 no ku fata no ku, yo, yo.
Go,
Trey, what's up?
It's you, man.
Yeah, Noku. Yo. Noku Fata Noku.
Yo.
Hey, it's Koba.
Yo.
Noku Fata Noku. Yeah, yeah, yeah.
Yeah?
Noku, yeah, yeah, yeah. Noku Fata Noku. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Yo. No good chido gua pirato, manya wanche watai, not regret for telling you na lengi. Yo, no good tanta danta dento, genda, squee, no manye wute, kuruan hera ma fanfa, na telenovela. Sound is so far like a vuvuzela. Gidi wu 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 gidi
wu gidi wu gidi.
Yo. It's so cool, baby. It's so cool, baby.
Aha. No gufata no guteraga.
Cool, baby.
Hena cool, zina fool, baby. Mega, nikuku shaka kunichi shutu je. Yes, baby.
Cool,
we're
not
t-shirt. Yeah, nibyo.
Ngiri twambiye abakunzi ba Magic Channel.
Magic Channel TV. Ewa, batayigize tubafashe turaba.
Yo.
Yo. Yo.
Hi guys. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Nous sommes venus à l'école. Ici, c'est Bella au micro pour Magic Channel TV. Travail à l'école. Nous sommes venus 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 à l'école.
Yes, yes, yes.
Karibu kandi muri Magic Channel. Yego turabishimiye cyane gose.
Ah turabishimiye dushimiye n'inzimana mwatuzimana.
Aho ja umeze neza ariko.
Ah turashimye.
Murakomeye tuva très bien.
Yego everything is blessed.
Cool.
Yeah man. Aho ha mam ko bakunze ba Magic Channel hari genre abatazi amazina yanyu ukuri. Trey.
Bon, Trezor ni Trezor ndashimiye ama nkaba ndi mukuru wa Rappy. Ngaba ndumurapir kandi ego nibyo
yeye na jema zinanje yukuri ni Pacific Man irambona ego nawandi petit je
so izora guhake nka grand frère nyine nyine
like turazitanga twese
murazihana zo burakataje okay nibyiza nibyiza hama santa hadu dumo datebze First of all, indirimbo yanyu nateza. Yo, Ewani, it's a hit.
Yo, yo, nyera cyo
bizongo. Ah, félicitations.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ahantu hose yo, n'aba mama we, je narumiwe, aba mama ngo yo. Aba mama, aba papa. Eh, bose. Eh,
kind of inspiration yavuye kuri bo.
Kuri bo?
Yeah.
Aba mama n'aba papa.
Oya kuba mama.
Kuba
mama.
Kuba mama gusa. Duma aba mama n'abakobwa, duma bari kumwe.
Aba mama, abakobwa, ego. Boss, boss ya
njene. Ewa ni yo ita kabisa.
It's a vibe.
Ha mama nashaka kutugira gato kuri enfance yanyu mwebwe Jean Viri. Ingene yari imeze uko ngene mwari mubanye tu. Enfance mugabo.
Kambaze ndanywera.
Uyirabire mugabo. Okay. Kagonete.
Bon, merci. Enfance yacu je cyo nayivuga ko nuko dutandukanye gato entre jewe I'm in a petit frère, Rappy Boy, hari we space nini ya. Hagati y'imyaka 3 n'igice n'imyaka 4. Kuva gatari imyaka mike. So byaragoranye gato quand on était petit nyene comme afise uwundi amukurikira wewe amusunje umwaka hafi na mezi nkane atanu.
So ari hagati yanyu babiri.
Eh umwaka na mezi atatu.
Umwaka na mezi atatu urumba wewe rero. Ubugenzi bwari so yano so cool hagati ya
ukari
babiri jewe ntabwo
wafinye ni mwe kwasa no wafinye gusa
je baratenye nyi bararuhuse aho twarusa gahungu reka turuhuke
ah okay
acha zero rapi acha kurikirwa nundi rero asunje umwaka umwe na mezi
I don't know.
They know me as a footballer. Chane gose gusumba umurape. Bazi yuko ndi mukinyi. So, bisho aramye ati how come shaka kuva muri football gaje muri. So, byari nyine bya football abizi. Muri school nta kindi ufikora. Ufise n'Imana yo gukina usa mu kwaki mu mwanya munini.
Reka yo match twirindirana igishika. Jack be there.
Malheureusement ma match iri okina abantu babiri. Birabaho. Kiretse PlayStation tuzogira PlayStation na cyo dukiye.
Mwe babiri. Okay, Jenzo anahishiki. Rappy na Trey. Kugira dumo muvuga ati jengera soho kenge ndahantu peut-être urasohotse et tout ibintu bitatu uraba kugira uvuga ati ndi ready kugenda.
Utangiye kwisho.
Cyamberekirazi n'umufuko.
Yeme. Yati.
Kabiri.
Banza mu ngodo.
Eh cyakabiri ni look. How you look cyakabiri kuberewe kugize iki? Eh cyagatatu
Trey. Cyagatatu ahugiye.
I'm going to go to the house. On va faire porter une carte, il y a banque d'aide peut-être. Namahira. Ni qui est kindi qui nous a choqué quand nous a fait apparaître le résultat.
I can say, I did just une gande comme mofo.
Let me think.
It's a gift from my mom. Yes, in the
Okay.
Nobody does say,
N'importe fresh, peut-être. Okay. genre les trois choses ni mon kumbura ku bavyeyi. Djuma mukiri bato mukavuga ati ko abavyeyi ari kongena batanga affection ku bana bakira babebe batagwa ubunye dukuze. Ibintu bitatu jo mukavuga ati abavyeyi baraduha ikiniki ubunye turabikumbuye batikiri nk'abana n'inana.
Ati kintu kirimo. Igiti kirimo twarakubisha igiti
uragikumbuye.
Ya ari umubyeyi yashapuye karaguhana aguhana guhanura byose. Ya enganye ni bakunze muri mu maso umengo yashapuye bya vrai nani. Icyo kirimo hamana kea kintu nkumbura ko vyiye mutama no kuri yadukundisha ishuri. Ya vyiye yadukundisha ishuri cyane gose n'umuntu bon arigisha. Mwigisha se probable ko dukundisha isuri gusa wewe yari donc yagerageze ko ashoboye kose rentrer scolaire tukaronka ibintu byose même na boîte mathématique ala tiko
na lat
niza pime niza wasanga yo bakastiro kamwe
rouge
rouge ala gatira jamuka kiyo
cyane
Sasa rero we yaragiragize kwa shobe kose akadukwiriza byose amakaye uniforme ashi yaragiragize kwa shobe kose namana kimyukira.
Oya no kuri mere akandi kantu cyene ubuka Trey. Sinzi kwa ubuka tukira ba petit tukira bana. Bon muvye yari propre cyane. Kutwambika ibintu byo kugira urumva yabakeneye kumwana bibagiye ngo gusenga. Ja kuva kuri mvugiye kuva ku socks za kwa yambaye. Kushika
propre
kuri jari ya komoto. Jean agenda ari propre kuba cyumwe no samubonye bwa ati ah ujya n'umwana wanaka.
Okay.
Yeah.
Zakye tatumuse.
Yeah, chaga tatisho.
Okay. Hama tuje kuri yo. Yo igeze ku ma likes angana gute.
Bon, ubuheruka nabonye igeze kuri 60 quelque.
Ah,
likes.
I'm a likes. I think you need 2k.
Likes
4k. How about 1k.5?
Basha muwa yo murateye isoni byavure. Justement muganagira tetse ututse mu gitondo uraraba ati ndagaho kageze.
Ari ukuntu bicamo nyine ugasanga wabyizigenze.
Mugana musurenga tutagize.
Ari geze kuri 5700.
Ah,
5k.
Ama
views na ubwo onye ubwo urabyita ubwo rako twadukeneye. Turaba kote positive ibyo onye. Ama views.
Views right now I can guess 180,000 et quelque.
Oh, eh.
Guys,
Get ready.
Hama, Rappy.
Yeah.
Hayo akantu waririmbye ngo no gufata no ku yo no gutatarantarento.
Kajya ka
eh voilà, kajya ka bora karimbye genre. Ku munota ugira kangahe
djumwa. Ku munota.
Eh.
That's a big test.
Ni exeta.
Gusa. Ni mu ma 2 minutes. Ngetsurabe. Ngegato. Ko ndazivesi ya Trey yiherera.
Ehe, niyo wahitangurira.
Ehe, wahitangurira no gutantarantira hereye isanga muri nyiri muri parti yo guheretsa. I think ni 1.42.
2.
No. Turashika muri 2.
Muba genre muraba
no gutantarantira.
Man, wewe vuga ibyo byakunda.
Ama tubihebe. Umuntu genre mworonka opportunité yo kora n'umuntu yatanguje YouTube channel
yo kubona n'umuntu yatanguje YouTube
ni kiye kiri mu musaba ahindure kuri YouTube
kuri YouTube
cyangwa muri banko imeze kose sava
ngino musaba ni gihe iko kongereza amafaranga ahemba
I'm going to go to the house. Chabe gutuma uba blind utabona ibintu cyo bimego warahejeje
bari mugubonye online
kamwe chama wibaza kuri ako nyene
kuri ati kweri iki yagashize
ya sister
icyo hindura duma yavuga ati kuri YouTube sasa ndva pa kweri
atukari ibintu numvise mugasinzwe ari byo uyu muntu aravye indirimbo kuri YouTube nuko wajya kuri cyo gacura bige ndirimbo abagiye ko views imwe
yego
ukura ko gacushimira ko wandi isubira ku
bizako oya igaruka waravye nk'ibindi bintu ukacapa tetse usubira ko hanyu
ah jiro musaba rero ko ahitanga ugihubwa ahisubiyemo kandi kandi kajako ahisubiyemo kandi kajako
aho mwogwiza ibyo kumunsi umwe twodira aba kubujyo
adon kwiriye bari karayisubira ngo nayira aba
nivyo nivyo byonyene umusaba hindura nice
meto zohura no zo mutuzanira tumubwira
nimugira ikibazo nta kidashoboka ra kidashoboka
gatuzize
okay how much are indirimbo yanyu meruka ko downloading ama telefone yawe niya
you got some questions ya indirimbo yanyu ma meruka ko downloading
yego
mudodo ya fise
mudodo rabi
je ari instrumental instrumental ya dancehall
kweri ko mudodo ya fise
kubera iri hari nshasha
nta yindiri nyuma ya
kandi bisera personnellement j'ai rangio hebre
so venga we downloading
went straight nyine cha downloading kandi nika nzore ndayivuza
hama murabise genre abayidot abantu nyine mvuga ati
no ni just
abayidot
abonga hama burundi
oya hari ho hose uvuga ati you come ego
eh barahari barahari
yandi Tanga Trey no office.
Oh, sura miki ba just na tahari.
Na buzati jo murasi abayidol murabirako.
Ah,
aba
idols. Bon, abatwe inspire dimwe.
Yeah.
Je no vuga ko abatwe inspire mu Burundi. Je bwanje bwa mbere je nakundishije rap, nakundishijwe rap no iswa soke.
Soke ina data.
Ari problemi ni kid nyene gipeti. Muga ko twaba mu city imwe. Twarabona kenshi ukabona black is black n'abantu batubye nyine so twakuze dufite aka inspiration dukuye kuri soke so amaze gupfa amaze gucikana harabayeho aka day gato nko muri rap ikiragaruka muri za 2010 igarukanye na banantifu bicibayiza rero muri mi rw'ikirundi so niho byaherere ukumva yuko rap yo mu kirundi yoryoha ukumva gukoze umuziki wa hafi cyo yoryoha so nuvuga ko abo bantu bose bavuze ari ama inspiration bajya abakozi rap benshi benshi ba dubi ba ni benshi pe benshi ba twizwi
yeah it's all about rap gusa eh amara je wenda fse abantu jean igi team za kera hip hop yo kuva muri 2013 yabivuze yatangiye kuhundisha rap cyane nibuka nari nyikiri dizier mu mwanya n'abantu bitangura ibintu nyine nakunda kumviriza abantu nka ba Visitor 6 ba 90 ba Overdo ba Pim especially real Visitor 6 na barabizi na barayo ya niwe mu nakunda gusubira mu indirimbo ziwe cyane gose eh no mvuga ko batu respire ariko bavuga ku respire ku respire wala I'm outside now
kan kanje karahedze yani
turakongera ni boje
ngeze
kuri sa
ngeze kuri sa
ndakunda na pato ranking pato ranking
pato ranking
eh cyane gose cyane
gose okay nice dumo anye rero pulo mu mahamu Burundi murabona abantu Jean va rapper on choque vugati anye vraiment ego
they did well
uvuga ati dukoreye na collab it's okay
collab collab je nibaza yuko mu rapper wese ari kabyipata mu neza two
wari wese nande uya kame munye muravuga ati aba anye yego bubaho
umuntu wese uziko akora rap kandi akabikora neza je twokora
eh ujya ni fresh aho nwese mukora rap mu Burundi neza muremewe eh mutupe ka freestyle was
By the way, I'm sick because I'm a kid.
Let's try.
Go.
Trey,
what's up?
It's you, man.
Yeah. Noku. Yo. Noku fata noku.
Yo.
Hey, it's Koba.
Yo.
Noku fata noku. Yeah. Noku, yeah. Noku fata noku. Yeah. Yo. Yo. No good chido gua pirato. Mwanya wanche watai. Nari grateful telling you na lengi. Yo. No good tanta na tarento. Genda. Squee. Nuna nye gute. Kuruwa nere ma fanfa. Nga tele novella.
Sounded so far like a vuvuzela.
Get him a jelly with a jelly coochie.
What the hell?
Call me tell him, call him, get it to tell him.
What the hell? Yo,
it's so cool, baby. It's so cool, baby.
Aha. No go fata, no go tera.
Cool, baby.
Zenafu, zenafu, baby. Mega, niko kushaka kunichi shutu.
Yes, baby.
Cool, una tisha. Okay. Murakoze cyane. Ah, mwa mwakoze cyane kwita ubutumire bwacu. Nize ikora next time to garuka.
Yego, next time tugirageze ibibazo.
Nanzo nanzo ni bo haba. Nta kintu duwe mu sejo. Any promise.
Nibyiza biri innovative niko novuga.
Thank you.
Ya kuba ubaza ibibazo umuntu atibaza uko mubajije tiba. Nza bituma uza mwitegura ati I don't know what I'm saying. So I'm a social account arakene we ko twobona ama follow ama subscribe kuri YouTube ama donc ibintu byose byo twereka ko dufisaba abadushigikiye turabishaka ama akabaho n'ikintu cy'uburyo
uburyo
uburyo vraiment turakene inoti turashaka gushira mu ngiro koje zacu ni nyinshi zijyanye n'umuziki so amwe twofasha tworonka abadufasha byo bavyiza de plus ama ikindi nacho dukundane dukunda ibyacu ya nibyo
sanwa wabivuze byose ariko twogenda tutibagiye tudashimye abantu amwe amwe badufasha ibintu byinshi naho Trey akasa ubufasha mugare yabatangiye kubikora ariko barabidufasha mwo so twabwa bose tubamare ariko aho bari hose bubahwe tutibagiye kunoma amazina mwamwe kamera umuntu
K-Mars big shout out to him numu stylist we are brand ambassadoring him.
Yeah. Okay, nice. Yeah. Yeah. So, muberewe.
Ego.
K-Mars. Thank you.
Aba Benny Customs.
Yeah, ba Edgar Edu. Edgar Edu. Eh, nabandi cyane. Abanda yabadu supporting, yeah. Nibyo.
Ngiritwa mbigire abakunzi ba Magic Channel.
Magic Channel TV. Ewa, batayigize tubafashe turaba.
Yo.
Yo.
Bakunze wa Magic TV mwakoze cyane kudukurikirana. Turabakunda cyane kandi twizeye ko nawe mudukunda. Hama bakunze bacu. We are not here forever. Be a blessing and show love. Ciao.
Ciao. Ciao.